Amaro y'Imana bene data aho muherereye hose amazina yanje ni Apotre Apollinaire Habonimana numurongozi w'ishengero Shemeza Worship Temple hano mu Burundi abantu benshi bamaze igihe batubaza ingene boshigikira igikorwa Imana yaduhamagariye mu buryo bwo kwitanga mu mafaransa twararose uburyo burashe bwiza mushobora gukoresha hano kuri screen murabona www.abonimanaapollinaire.com mushobora gukoresha carte visa zanyu, mushobora gukoresha Apple Pay, mushobora gukoresha Google Pay. Imana ibahezagire rero abamaze kwitanga n'abagiye kubananya kwitanga kugira ngo mushigikire iki gikorwa. Imana ibahezagire kandi yuzuze ibigega byanyu kandi ikomeze amaboko yanyu. Mwaraheze.